Mbukili, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngikwakandlozi. Ngicela maqala uvashele channel yacu subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikubingelele ohlelweni. Wembukeli uncishwe ibhekile inkantolo yemantshi yasenquthu. Umnumzane Simphezulu osula ngecala lokubulala nokusacaza ngekhanda odongeni osana olunonyaka wodwa maqede walihlinza waphanyeka amathuba lo ophahleni lwendlu. Uzulu oneminyaka engu-33 obudala wasempumelelweni ufike enkantolo egqoke izingubo ezingamaninginingi futhi ebukeka sengathi nasekhanda kuphithene nje. Abe khona enkantolo unkosikazi Thandeka Mazibuko uthe icala lihlehliselwe umhlaka 3 ku-April. Uthe uZulu unqatshelwe ibheyili ngenxa yokuthi icala lakhe libucayi kakhulu. Abezindaba babeke ukuthi uZulu okusolwa ukuthi umlutha wezidakamizwa ubulala umzukulu wakhe uSinakho konke Zulu ngesihluku phambi kukanina wakhe u-Anele Zulu neminyaka engu-18 ngolwesibili ebusuku. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.